Cristiano weka ndani kule. Weka ndani goal! Yes! John Erasanyoni. Erasanyoni anapachika bao.
Baleke ameshaanza kona fupi Shomari Kapomba anazungusha kona nzuri kabisa. Oh! Wow! Ni Henok Inonga Bakavrane.